Kupitiliza Nkhani, mpingo wa Salvation for All Ministries wapereka katundu wazitetezera kumatenda a COVID-19 kumaanja wapusa 1,000 mwinzinda ulirongwe. Jameson Chauluka anali kumweko ndipo hawafotokoza.
Mpingo wa Salvation for All uminama utsogolera ndi mtumwi Clifford Kawinga wakhala kuchita ntchito za mtundu kwa nthawi yayitali kuonjezera pa kugawa mawu a Mulungu Apostle Kawinga komanso mpingo wa Salvation for All akhala kugawa mabaibulo, matumbau, ufa komanso mabulangeti mwazina. Pamene matenda a COVID-19 anabwera mdziko muno, mpingowu akhala kugawa zipangizo zitetezera kumatendawa kwa anthu osowa. Kumathero a sabatayi mpingowu wagawa mabikiri, sopo, mankhwala ophera tizirombo m'manja komanso zotchingira kunkhope kwa mawanja oposa 1,000 kumalingunde mboma la Lilongwe. Mbusa Wiseman Gift Master ameneso analalikira kwa anthuwa anati nzosamveka kuti mpingo mkusira boma lokha nkhondo yolimbana ndi matenda a COVID-19.
Chinthu cha mtengo wapatali monga boma likupemphera amipingo amabungo osiyanasiyana kuti tigwirire ntchito limodzi pogonjetsa matenda amene. Nthifukwa chake tinaona zonena kuti pamene tibweretsa ziwiya ndekuti tikuwatumikira anthuwa kuthupi lokha lomwe china chili chonse chikatha pa dziko lapansi pano matupi wanso adzatha, koma pamene tabweretsa mawu a Mulungu ndiye kuti iso tikuthandizira moyo wawo wa uzimu kunena kuti ukhale oopa Mulungu ndipo akhale otsatira Mulungu.
Mpingowu akhala kuperekanso thandizo lofanana nalo kwa anthu enanso ochuluka dziko lonse la Malawi.
Matenda amenewa ngati sitingadalire pa Khristu Yesu tikhala tikuvutika, koma tikadalira pa Khristu Yesu moyo wathu sukhala chimodzimodzi ndipo moyo wathu ukhala osinthika.
Oweruza milandu kubwalo la magistrate mu mzinda wa Lilongwe a Patrick Chirwa wayimitsa kumva mlandu umene boma la South Africa likufuna mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary abwerere mdzikolo mpaka nalolemba sabata ya mawa. Awidiwa akuaganizira kuti anapalamula mlandu ozembesa ndalama mwa milandu ina. Taunga Sabora halindi ripoti.
Woyimila Bushiri mamlandu awapona kita anati achirwa sangathe kuzenga mlandu kamba kuti ndi omwe adapereka chilolezo choti abushira mangidwe chomwe bwalo la High Court lidayamba lachiyimitsa kaye. Akita anapempha bwaloli kuti liyambe layimitsa kaye mlandu ndi cholinga choti mbali yawo iyendetse ndondomeko zofuna kusintha wozenga mlanduyi.
Ndiko ife chinali cha chilendo chifukwa a magistrate amene wonda amene so anapanga issue warrant of arrest imene tukipanga challenge ku High Court ndiye tikuona ngati iwo Nkhani iyi achokemo apasa magistrate ena kunda amene apange chifukwa zimene anapangazo ndizimene tizipanga challenge ku High Court ndiye court latiuza kuti application yathuyo tiipange in writing.
Koma woyimira boma pa mlandu a Steve Kayuni anakana pempho la kita ponena kuti mlandu ukuyenela kuyendetsedwa msanga.
Akuthana lamula kale kuti aliyense tikamabwera pa A akhale okonzeka. Ananena po iwo kuti ndokonzeka, efeso nali okonzeka, ndi tinayi wodabwa kuti upeza kuti iwo osamba bwerera mbuyo. Koma chonse chamanyiwa kuti ndokonzeka.
Pakadali pano anyilenda ayamba imitsa mlandu kuzafika lachiwiri sabata ya mawa.
Bungwe losunga komanso kubwerekesa ndalama la mudisakwa lalengeza kuti lapanga phindu la ndalama zokwana 82 million kwacha. Nchaka cha 2020 bungwe lilalengeza izi oweruka pamwamba otsegulira nyumba ya pamwamba yatsopano kumaofesa awo kuchichiri mumzinda wa Blanta. Pamkumano umene nthumwi zimakambirana za mmene sakwa yawo itayendetsere zinthu mchaka cha 2021 kusankhadi ndo amene alayendese sakoyi kwa zaka zina ziwiri. Antola Nkhani wathu liwereni mpasa anali nawo pamwambowu ndipo wadzandi ripoti imene wawerenga ndi Erita Soko.
Ayankhula pamwambo wokumbukira kuti bungwe lilakwanitsa zaka 30 ndi kutumikira anthu Nkhani yokhudza chiuma mdziko muno mudisako yatsekulira maofesa atsopano amene ali apamwamba komanso amakono kuchichiwe mu mzinda wa Blantyre. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa ntchito za mudisako a Stanley Mpaya anati kupatirako mavuto amene bungwe lilakumana nawo mchaka cha 2020 mudisako yakwanitsa kupanga phindu la ndalama zoposa 82 million kwacha.
Tsiku la lero ndilopambana kwambiri chifukwa takha timaliyembekezera mudisako yakwanitsa zaka 30 ili pano pa Malawi ikugwira ntchito ya sako komanso ndi tsiku limene timapanga AGM yathu komanso ndi tsiku limene timatsegulira nyumba yathu ya sopano imene tai kwanza kuti uoneke muoneka ngati banki tapanga surplus imene city maiyembekezera chakaji chinacho vuta kwambiri chifukwa cha covid 19 pana ma changes ambiri makampani ena kuchoka andoena kumanda ma half salary pamene bonde kuti mamemba zena matuluka koma chifukwa cha ma innovations amene nao takwanisa kupanga almost times 2 ma surplus imene tai tulutsa kupangisa kuti ma members athu akhoza kusangalala chifukwa chakachino tapanga surplus ya 82 million chakacha tatinali pa 52
mlendo olemekezeka pamwambo yemwenso ndi mlembi wa mkulu woona zakalembetsedwe ka mabungo okhudza ntchito za chuma kundu na waza ntchito awiske sinkombezi anati ndi udindo wa boma komanso anthu oyendetsa mabungo aza chuma monga sako kuphunzitsa anthu zakufunika kolowa mabungo ovomelezeka okhudza nkhani za chuma
mwambo unali wosangalasa chifukwa chakuti taona kuti masako atha kukula ndikumapanga ma profit ndikumamanga nyumba zokwirira munchito mengati mmene mukiona panoi komanso atha kukhala sustainable pazaka zambiri mwachisanzo sako imene yapangisa anyo general meeting lero yakwanisa zaka 30 inayambika 1990 zikusonyeza kuti masako ndi ma business okhazikika amene atha kumapita pasogolo amene atha kukweza chuma cha dziko lino komanso kuthandiza Malawi kuchoka mavuto ena azachuma powapasa ma services ngati ngongole ndi zinazotero zimene amapereka pano pa Mudisako
mwambo otsegulira nyumba ya makonoi unachitikira ku ma office ya Mudisako kuchichire komanso mamembala asankhanso adindo atsopano amene ayendetse bungwe la Mudisako kwa zaka ziwiri pa msonkhano wa pachaka pachisangalalo chokondelera kuti sako yakwanitsa zaka 33 yikutumikira anthu pa nkhani ya zachuma mdziko muno
nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayi msomito yake aphunzitsi a nsukulu zaboma ali kaonyenyera ntchito mera yakweza mtengo wa mafuta mu nkhani zina atsogolera maiko a Botswana ndi Malawi achita zokambirana pa zaubale wa maiko awiriwa kumbukirani kuti mutha wapeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter at Times 360 Malawi chonde sambale mmanja pafupi kalani morarikilana ndi anzanu komanso valani mamasiki nthawi zonse kuti muzitereze ku COVID-19 mnani ndine Yanko Sonda.
Madzulo abwino mwene ndine Gary Samati ndipo tsopano tiku pasira nimene nyengo itakhalire usiku uno komanso mawa kugwa mvula ya mabingu ndi yamphamvu makamaka madera akumpoto komanso apakati usiku uno ndi mmawa mawa masana kudzagwa mvula ya mabingu madera ambiri apakati komanso kumpoto kwa dziko lino pomwe kumwera kudzakhala kwa mitambo yapatali komanso kugwa mvula yowaza madera ochepa langizo tipewe kuoloka pomwe madzi asefukira kapena akuthamanga kwambiri tsopano tikupasirani mmene kutenthere komanso kuzizilire madera osiyanasiyana mdziko muno kwa ngabu kutentha ndi madigiri pakati pa 23 ndi 34 ku Blantyre pakati pa 16 ndi 27 ku Lilongwe pakati pa 17 ndi 24 ku Mangoji pakati pa 23 ndi 30 ndipo ku Mzuzu pakati pa 17 ndi 23 pepo kuchokera mbali zosiyanasiyana kwa maidzomba mwamphamvu madera omwe mugwe mvula ya mabingu mkucha kudzagwa mvula madera ochulukirapo pomaliza tikupasirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 7 March 2021 ku Mzuzu dzuwa lilembekezeka kutuka 13 minutes to 6 ndikulowa 3 minutes past 6 ku Lilongwe dzuwa lilembekezeka kutuka 12 minutes to 6 ndikulowa 5 minutes past 6 ndipo ku Blantyre dzuwa lilembekezeka kutuka 19 minutes to 6 ndikulowa 1 minute past 6 zanyangwa ndi zomwezi ndine Gary Samati madzulo abwino.
in the heart.